Hai, nthawi ina iliyonse imene kwatuluka nyimbo yobeba. Nyimbo ija ndikukhala hit. Anthu ochuluka mzaka za ma 2017 ndikumapita musimu. Ankaichitaso nyimbo ija remix. Izi zidayamba kusika mphamvu pamene mwana wina otchedwa Wax K. Nyimbo yake ina iliyonse panthawi imene ankatulusa. Ankayankhula zokuti Zoti wina apemphe remix nyimbo iyi ndi sindikufuna. Amakhulupirira kuti nyimbo yakeyo ndi remix ya nyimbo ina yake imene sanayimbidwe. Mawu amenewa ndikhulupirira kuti anagwesa mphwayi oyimba ambiri chifukwa kuchokera nthawi imene yoyo sikunatulukenso ma remix ambiri. Dzina langa ndine Sam Mavita. Bwanji musiku wa lero titaunikira top 10 ya ma remix nyimbo zimene zina hitapo ku Malawi, mene zinayimbiridwira, anayimba ndani, zinkamveka motani kwa ino yamene mwabadwa mzaka za ma 2005. Ndikhulupirira kuti video iyi mwinjoya mwapadera dera. 10 tiyambe ndikuona pa number 10. Pa number 10 pali nyimbo ya Masko imene amati kuwala kwako. Nyimbo iyi inajambulidwa mchaka cha 2009 ndipo inachitidwa remix ndi anthu monga Yankee, Masko, Bale One komanso Cyclone. Nyimbo amati kuwala kwako nkazi remix. Number 9 pali nyimbo ya Livova imene anaimba mothandizidwa ndi Fredo Kisi. Nyimbo iyi mutu wake amati sindidanda. Ndipo mchaka cha 2012 oyimba ngati Crazy G, Hyper, Gwamba komanso GD adaipanga remix nyimbo iyi. Pali Crazy G, Hyper komanso Gwamba komanso GD munthawi yawo anthu anali madulu. Iyi ndi nyimbo imene tayika pa number 9 ya imene akuti sindidanda. Koma bwanji nditakuwuzani kuti pa number 8 pali nyimbo imene yachitidwa remix chapo sachedwa apa. Mchaka cha 2014 Lucius Banda adayimbapo nyimbo imene mutu wake amati pa ulendo, koma zidatengera ili njuchi atahita. Ndikupemphanso kuti bwanji nyimboyi itayimbidwanso mu mbado unowo, achinyamata panopa aimvere aifire munjira ina ndi inzake, ndipo zidatheka. Nyimboyo pati ya ili njuchi imamveka motere.
Uli pa chilendo talimbikabe idoli pa chimvula tulona lipa tsuma. Muzaone tengope ya kukwia bana we kunga hino lulume malahino sikale mela lumila.
Pati ya Lucia Sibanda yo yambirira inkamveka motere, koma panopa imamveka motere.
Sopano mwana iwerelo tuwafika pota cheuka kumbu yoko.
Pa number 7 pali nyimbo imene idahitapo munthawi imene yoyo idaboleza John Chirembwe. Nyamata wina otchedwa Tanaposi adaganiza zoti aimbe nyimbo yochemelera ndalama, ndipo adaganiza kuti mutu wake ukhale John Chirembwe. Ndipo mchaka cha 2013 nyimbo idapangidwa remix ndi gulu lina loimba dzina lake Trap Squad. Komano sana lokha kha Trap Squad munalinso anthu ngati Crazy G, Tanaposi himself, padali Matse, Hyper komanso Juda Gaga, ena amenda chulawa ndi a Trap Squad. Koma munthawi imene yoyo nyimbo inali hiti. Bwanji ndingokupasani vesi ya Matse inkamveka motere, ndipo Crazy G anayiyamba motere. Vesi ya Juda Gaga imamveka motere. Ladies and gentlemen, nyimbo sitidaike pa number 1 chifukwa chakuti pa number 1 pali hit. Bwanji tisana petirile kulongolola ngati simuna chita subscribe, muda chita subscribe and honestly love guys popanga subscribe. Pa number 6 pali nyimbo imene yamati I can't kill myself. Yeah, nyimbo ndi awareness ku suicide. Ndipo wiki se anaganiza zokuti aimbe nyimbo ya I can't kill myself. Koma patangodusa mezi yochepa nyimbo ya taitulusa anaganiza kuti amutengenso kamfana kaja Wax K komanso aimbe limozi ndi oyimba uja waku ziko la Zambia dzina lake Chile Wane. Ndipo anthuwa adaimba nyimbo imene title yake I can't kill myself. Nyimbo iyi ndi remix. Ndipo nyimbo iyi ima mveka motere. Koma ngati mwaikonda nyimbo iyi kuti ikwe ni hadi kukala pa number 6 kapena imene kukala pa number 1 kapena pa number 2 bwanji mutadikira mumvere nyimbo imene ili pa number 5 chifwa pa number 5 pali nyimbo imene yamati jangiria ya nyimbo indi ya JJC inatuluka mjaka cha 2017 zidanko meraso iyeyu kuita na antongati Nesnes, Senti, Brazy, Mafo, Skola, Desert Eagle kuti aimbe nyimbo ikare mu remix. Nyimbo inaimbedwa mwapa mwamba ndipo antu oi ndipo antu ochuluka anaimvera antu ambiri anaiyamikira kuma ifeyo taika pa number 5 ngati mukuganiza kuti nyimbo si imene kakhala pa number 5 koma pa number 2 dikira nimuve nyimbo imene pa number 3 chifukwa kuti pa number 4 pali nyimbo ijamina amati wadusa pompa ya mwano amuna kulala tira akazi wadusa pompa funa amuna ngati janchantizi mohonga but pa number 4 pali nyimbo imene amati wadusa pompa Nepman komanso W Twice adaganiza kuti chikhoza kukhala chinthu cha nzeru kwambiri kuti aimbe nyimbo yofuna kuzuzwa asikana amene amazifira kwambiri ndipo mu chaka cha 2016 nyimbo inachitidwa remix ndi anthu monga Black Jack, Mafo, Nyasa D, Kibolanto, Fame, Zig, JJC, AI Jesus komanso oimba ena ambiri nyimbo idakala hit kwambiri chifukwa kuti aliense amatula munkha wazake komato nyimbo inabwedesa manongonongo chifukwa chakuti asikananso nawo anaiya bwanji imene izakhale topiki ya siku lina musiku ya lero nditakupasani nyimbo imene ili pa number 3.
Hey, I'm the only man that she's getting. I swear I'll never let her down. The love that I'm getting is just more.
Yeah, somebody or nobody. Muchaka cha 2015 guru lina loimba dzina lake Trap Squad adaganiza kuti chikonzo kukhala cha nzeru kuti aimbe nyimbo yoyamikira nzimai amene amankonda aimbe nyimbo yoyamikira asikana amene amawafira anthuwa ndipo adaganiza mudu wake kuti kale somebody or nobody ndipo muchaka cha 2015 chomwecho nyimbo inachitidwa remix amene anaijambula ndi Stitch Free koma nyimbo inaimbidwa ndi anthu monga Theo Thompson Yankee komanso Buchi. Nyimbo inaliso nyimbo imozi imene inagwedeza kwambiri inaliso nyimbo imozi imene inkamveka mveka kwambiri pamene achinyamata kukumana chifukwa chakuti nyimbo inahita inali yabwino kwambiri najambulidwa bwino audio komanso at the same time inajambulidwa bwino video number 2 pali nyimbo Revos ya malinga nyimbo inajambulidwa mchaka cha 2015 koma mchaka cha 2016 zidankomera Fredo Mase Maseoba komanso episodes kuti nyimbo aichite remix inachitidwa remix the same beat china chili chonse the same koma guys ngati simunaya mikirepo video ina ili yonse and simunaya mikirepo nyimbo ina yonse kuti inachitidwa remix bwino and you have to appreciate this video chifukwa kuti video inali 100 on 100 audio production inali 100 on 100 and bwanji mudati pasa like kuti muonesere kuti muonese chikondi pa madola amene anaimba nyimbo imene tisanapitirire kukupasiani nyimbo imene ili pa number 1 koma ndifuse fuso munachitapo kale subscribe ngati simunachite subscribe please kumbukirani kotero izi zimathandiza kuti every time imene taponya video muzilandira notification pamene mwachita subscribe kumbukirani kuchita turn on notification bell kuti muzilandira notification each and every time imene tachita drop video pa number 1 njaka cha 2014 oimba dzina lake Nepman adaimba nawo cholinga cha nyimbo inali chokuti iye yathandizire nyimbo ya Kabo Longwe imene moto wake amati nalero koma nyimbo izidachita 10 imene idapezekano kuti mwini wake adasanduka Nepman koma mchaka chomweji nyimbo inajambudaso remix ndipo oimba monga Bale Wani Nepman Young K Black Jackie Makasi Fredo Kisi Stresa Dictator Pixie GD adaimba nawo nyimbo ndikuipanga kukhala one of the best songs imene inachitudwapo produce inachitudwapo remix ku Malawi guys mwaikonda bwanji video iyi ngati mwaikonda video iyi ndikukhulupirira kuti mukhonzanso kuonera ma video ena awa amene timakhala tikufotokoza nyimbo zosiyana siyana ku Malawi dzina langa ndine Sam Mavita ndipo mudachita subscribe chikonza kukhala chinthu chokhala chimene tikukhala chana
nalero 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 sikwaniyo kojo zera ba abati kupati kuzaba
Hey, Kabalombwe.